Skeleton, you! A skeleton!
Hola, hola, my art. Hey, listen, my art. Hey, I'm going to go to the party.
Skeleton, but I'm going to go to the party. Manje mina ngazulu
hayi bafethu ubala lo yazi mina last time ngishange intombi ezintete plus ni side chick please mhlaka ngichekale mhlaka tsho ngichekale mhlaka ngichekale mhlaka tsho ngichekale mhlaka tete wa ngicheki side chick
hola manje yindaba manje umuntu wakho angasebenza nje
mama ngazi ukwenza ngalani
hlika mfethu Hazi ngiyacabanga ngelinye ilanga ngathi ngiseklabhini. Hazi mafethu, asikona nakathinta ibhola.
Eh, kanjani?
Hazi, sizoliphasela kunini. Mina ngathi ngisadlala ibhola babengibiza ngoRonaldo noMessi.
Rona Messi? As in Ronaldo and Messi?
Qondile ntwana, nginjaye igame.
Fez o San Paul.
Dele, vamos chamar por ele lá.
Oi, bo, Skeleton.
So, skeleton late 10 minutes on. Ish, traffic. Traffic coming in now. Skeleton, I'm going to make a jelly. Man, I'm not cooling my mind. Are you okay? That's why I'm not born. When she's young, I'm not going to be born. I'm going to be sent to the nigger. Condile, Nana, even if it's so tomorrow, it's all to love you. Father God, Condile, Chiniva. Skeleton, may I say, you show local babes? I'm thinking when I got better, little babes. Hey, plus, little babes, the ghost. Hey. Skeleton, contact me with Jaleon. Skeleton, get tan. Jingum gun. Skeleton, get tan, jingum gun. Oh, I'm getting analog. Go to bum gun. How, Skeleton? Abona ma out. Ayishala imbabe manje le ntombazane. Qondile ngantshena ma out. Isho lo baba lo wami. Thando nesithembu.
Bamseleku.
Ayi abona lo thela mina.
Ayi. Shala khona khona sikhela khona.
Tando kwethu, akhumbula lento ngitshina na ngolu ya. Bacela ngikwenzele yona. Sengiyenzile. I guess onishiya nobabili ngikhulu. Peace.
Hayibo.
Ayi kuvela ngabona Skeleton igosi.
Ayi khuluma ngasazi.
Ukhuluma engasabi.
Relax ukukhuluma.
Uyibo. Ngifuna ukukhuluma nawe mina.
Hawu. Sase khala.
Skeleton, umenzani ukanti?
Hayi amlayithi semfake gaming.
Hayibo.
Hawu la Skeleton yathwayela.
Baba bo.
Ah.